Marginal, I'm not Thank you. Wai Amina ce ta samu kunnan Nura Ibrahim ta ce suwiti na jama'an nan din ta ku suka da Amina ta ce eh
Jama'a, ku taimaka shi ne.